Kia ora, ko ki rangi ni John Tai Hodges toku ingoa. Ko tōku whiwhinga mai te wānanga nei ko te hekinga mātauranga Māori Pautuarongo. Tēnei tō māua tau whakamutunga ki te kuruma reo porira. Ko ngā mātauranga, ngā kōrero me ngā hitori o tō mātau nei aronga Māori. I mua i taku timatanga i te wānanga nei, paku noa taku mōhiotanga ki ngā mea hohonu o te tikanga Māori. Te mea pai o tēnei rā, ko te kite i ngā tauira o te wānanga, e whiwhi i o rātou nei tohu, te tohu mō tō rātou nei aukaha, tō rātou nei auk ngā mahi mai ngā taukua heke. Ka whakātu i te toto, i te roimata, i te hupe, kua rere mai ngā mahi.